kunze ImperialTV nkuko twabwiye ingozi vyabaye vyabaye ama turonse chance yo guhura na ado.
Yes.
How are you?
I'm good.
How do you feel?
I feel fine.
Nambe umva.
Imbeho umve. Tuba muri minus 35 so nambe hari ngaha man.
Hama wiyumva gute kuburi ngaha kuno munsi ndi mu general.
I mean numva ndi honored numva yuko ari ni teka rikomeye cyane gose ridasanzwe. Kuba naje muhira. Ingozi ni muhira.
Oh yeah. Yeah, uruwa hehe gantuze.
Je ndumunye ngozi.
Kwande?
Navukiye Nyamurenza.
Ah, mtu wa Nyamurenza bwana.
That's my home.
Karibu sana.
Yeah man.
Ahama, nikiye kimuto special ategurira abanyengozi kuno munsi. Bacitege ni giki dimo.
Ikintu abategurira abanyengozi ni kintu kimwe. Sivuga amajambo menshi. Ibikogwa birivugira.
Yego.
Ikintu kimwe gusa abategurira. Nuko nshaka yuko jewe n'abanyengozi bose. Bose twandika amateka gusa.
Hama inyuma y'isho twitegeye.
Inyuma y'isho mwitege video yabibajya he? Mwitege ibindi bikogwa byinshi concert nyinshi
akapela kidogo ya ubajyahe
bibajyahe
bibajyahe
hehehe bibajyahe kekekeke yaman
bibajyahe bitujyaha nyene
bibajyahe nyene
hama abantu biteze yisho uyu munsi ndabona menga ibintu bibi nishambra shambra
ni show ili sold out sold out
ubona nko kuri kurumva makima abantu bakwita byo ko wabyifuza
cyane goze erega hari abantu bari hanze badashobora kwinjira ubu
eh none ubaza kwiza kugenda gute kandi ushaka kujyoherwa twese
I mean hari ukuntu narabibwiye abantu hakirikare nabwiye ati guys gura amatike hakirikare kubera yuko ntagura itike hakirikare bizogorana kwinjira bangange ntibanyumvise bari hanze
bihangane akajambo kanyuma ko bakunze ImperialTV hama turabe ingere bizagenda kuri stage sivyo
nta kajambo kanyuma nkunda gukora ahubwo nkunda kwabwira ikintu kimwe turakunda ivyo wacu nivyo dutangwe guhagacira ivyo wacu bisobanuye yuko dukwiye gufata ivyo wacu tukabigira priority tukagira ivyo nivyo urashobora gukunda ivyo abandi bantu ni sawa ariko ivyo wacu bibe priority bibi vyimbere ya ni ivyo wacu nibitangura kuba ivyimbere tuzaduhaye agaciro ivyo wacu right
vunira kaguha abandi baririmbye
abandi baririmbye nuko dukwiye gukorana hagati yacu tugira urukundo hagati yacu dutezanye imbere mu nzira imwe cyangwa iyindi ndazi yuko ejo ni heza kuba ibi byabaye uyu munsi ngaho kugasaka si jewe gusa hariho Daboje hariho Kiriku hariho Gomen hariho Rak hariho Thompson the Voice hari abantu benshi so ni ukuvuga yuko iyo nza kuza ndi jenyine of course byari kuba ariko ntibyari kuba nkuko byagenze uyu munsi ya kuba uyu munsi byagenze gutyo bikaba bimeze neza ni ukuvuga yuko nuko hariho ingufu nyinshi ziri nyuma yabyo so habeho collaboration hagati yacu abo hanze habindani abo hanze muziki wacu zotera imbere
isigura ko abafitane ma beef bahetse
oya numfatiranye nta ma beef ahubwo
bashira akazi imbere
ya dushira akazi imbere hama dukundane tu numve yuko iterambere rya Kiriku ni giwanje iterambere rya Double J ni giwanje iterambere rya MT number 1 ni giwanje iterambere rya GNF ni giwanje iterambere rya MC I mean Mac Mero ni giwanje like iterambere ry'undi ma artist ni iterambere giwanje kubera yuko uyu munsi yo hatabaho original music na Panda Entertainment isho ntiyari kuba uyu munsi right
hari bagira mushimi ni kekano wabwira Panda kuba yateguye ibintu nk'ibi
salute
Panda
Entertainment na original music kuko bakoze muri junction ni bubahwe sana
bubahwe
ikintu gikuru
gikomeye cyane turabahaye salute turagushimiye cyane ku mwanya wawe
nanjye ndabashimiye cyane
yego mugize neza
namwe murakoze
cyane hama abakunze ImperialTV nkuko mwabibonye ni ADOJOSAN agira yinjire kuri stage mukanya ibintu ndazi muraza kugiyegwa cyane mugomane natwe